scoreboard. Nick, Nick, Nick. Hey, Ufti. Assalamu alaikum. How are you? What?
Addunyaa tan irratti of dhoor of tiks rabbiin si jaalata. Waan namaallee kadha nama irra fagaa namillee si jaalata. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.